Muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya FARDC kikomeje guhura n'ibyago bikomeye cyane. Nyuma yaho igisirikare cya FARDC gishoye abamayimayi ndetse na FDLR ngo bahangane na M23. Ubu ngubu ibintu birakomeye cyane mu gace ka Ntamugenga muri teritwari ya Rucuru. Inyeshyamba za M23 zamaze kugota abarwanyi ba FDLR ndetse n'abamayimayi. Ubu ngubu abarwanyi ba FDLR n'abamayimayi bari hagati y'urupfu n'umupfumu, kubera ko abarwanyi ba M23 bamaze kubagota, ndetse benshi muri aba barwanyi ba FDLR n'abamayimayi bakaba barashweho bagakomereka, abandi benshi bakaba bapfuye mu mirwano ikomeye cyane yatanguye muri aka gatondo, ubwo M23 yashyiragamo imbaraga maze igahangana n'aba bamayimayi na FDLR. Amakuru yihuta cyane arimo kuva mu gace ka hariya muri Ntamugenga aravuga ko M23 yamaze kugota benshi mu basirikare ba FDLR ndetse n'abamayimayi, ariko ku rundi ruhande hakaba hari abarwanyi ba FDLR ndetse n'abamayimayi babashije gutoroka imirwano bakirukanka bagahunga. Abangaba rero bakaba bagaragaye hariya mu misozi ya Ntamugenga barimo kwirukanka cyane nk'uko abanyagihugu baherereye muri kariya gace barimo kubitangaza. Abandi benshi cyane rero bakomerekeye ku rugamba bagiye baraswa n'abarwanyi ba M23, ndetse abandi bakaba bagotewe mu gico gikomeye cyane bagoswe na M23. Isaha ku isaha rero bakaba bashobora gufatwa mpiri cyangwa se bakamanika amaboko bakemera kwishikana mu gisirikare cya M23. FARDC rero ikomeje gukubitwa inshuro ku rugamba. FARDC ikomeje gutsindwa ku rugamba, ndetse kuri iyi nshuro amakuru dufite aremeza ko benshi mu barwanyi ba FDLR n'abamayimayi bakomerekeye ku rugamba. Ubungubu FDLR ikabivuga ko rwose ishobora kwikura muri iyi mirwano ikareka kurwanira FARDC, kubera ko ngo FDLR ikomeje gukubitirwa ahareba inzega, ndetse FDLR ikabikomeje gukomerekesha abasirikare benshi ku rugamba mu gihe FARDC yoyo yavanyemo akayo karenge. Ubungubu urugamba rukaba rurimo kurwanwa n'inyeshyamba za FDLR n'abamayimayi. Amakuru arimo kudushikira aravuga ko abasirikare ba baba 27 ba FDLR ndetse n'abamayimayi baba biciwe ku rugamba hariya muri Ntamugenga, mu gihe abandi barenga 50 baba bakomerekejwe n'ibibombe ndetse n'ibisase bya M23 muri uyu mugoroba ndetse no mu gatondo ko kwigenekerezo rya 15. Amakuru arimo kuva mu gace ka Ntamugenga aravuga ko hakomeje kumvikana urusaku rw'inkoho ntoya zo mu bwoko bwa Karachinikwave, ndetse ko abarwanyi ba M23 bakomeje guhiga bukware aba barwanyi ba FARDC, ni ukuvuga aba bamayimayi na FDLR barimo kurwanira FARDC. M23 ikaba ikomeje kubahiga bukware, ariko benshi bakaba bahunze urubuga rw'imirwano ubwo M23 yari basumbirije. Amakuru rero aravuga ko benshi mu barwanyi b'abamayimayi ndetse na FDLR nibatagira icyo bakora ngo bigobotore muri iki gico cya M23 baza gufatwa mpiri, ndetse M23 ngo ishobora kubagirira nabi, kubera ko ngo bakomeje rwose kugihatiriza kubagirira nabi. Ibingibi rero bikaba birimo gutangazwa na bamwe mu basirikare ba FARDC barimo kuvuga ko ngo M23 yabigiye gutanga isomo rikomeye cyane kuri aba basirikare ba FARDC, ni ukuvuga abangaba barimo kurwanira FARDC, abangaba bakaba ari abamayimayi ndetse na FDLR. Amakuru arimo kuva muri M23 yo aravuga ko imirwano irimo kugenda igera ku ndunduro, kuko ngo M23 rwose irimo gushwiragiza aba barwanyi ba FDLR n'abamayimayi hariya mu gace ka Ntamugenga. Imirwano ikomeye cyane yubuye kuva ku igenekerezo rya 14 mu masaha ya gatondo, ubwo FARDC yarungikaga abamayimayi na FDLR ngo bajye guhangana na M23. Amakuru arimo kuva muri FARDC aravuga ko M23 irimo gukoresha intwaro zikomeye. M23 ngo ifite ubushobozi bwo guhangana n'igisirikare cya Kongo. Ibintu rero ngo ntabwo bizorohera FARDC kuba yahangana na M23. Amakuru yandi arimo guturuka mu mujyi wa Bunagana aravuga ko M23 ikomeje guhamagarira abanyagihugu gutahuka bakava mu buhungiro bakagaruka mu byabo kubera ko ngo umujyi wa Bunagana utekanye cyane. Umumenyesha makuru wacu uherereye Ibunagana John Vyaruhanga aravuga ko umujyi wa Bunagana kuri ubu utekanye ndetse ko abarwanyi ba M23 bakomeje gucungera umutekano. M23 niyo yakira amatagisi n'amakori ku bacuruzi bakomeye mu mujyi wa Bunagana ndetse M23 niyo irimo kugenzura urubibe rwa hariya mu mujyi wa Bunagana, ni ukuvuga urubibe rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse n'igihugu cya Uganda. Ubungubu rurimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Major Wiringoma ku munsi w'ejo yatangaje ko umutekano ari wose mu mujyi wa Bunagana ndetse ahamagarira abanyagihugu gutahuka akababwira ko umutekano wifashe neza. Umumenyesha makuru wacu John Vyaruhanga yatembereye mu mujyi wa Bunagana ndetse no mu duce dukikije umujyi wa Bunagana aravuga ko umutekano ari wose ndetse ko abarwanyi ba M23 bakomeje kubana neza n'abanyagihugu hariya mu mujyi wa Bunagana. John Vyaruhanga aravuga ko yabonye abanyagihugu benshi bakomeje gutahuka bava mu gihugu cya Uganda. John Vyaruhanga aravuga ko ibikorwa by'ubucuruzi bikomeje gukorwa hariya mu mujyi wa Bunagana ndetse John Vyaruhanga akavuga ko abanyagihugu barimo kwisanzura cyane mu mujyi wa Bunagana. Mu mujyi wa Bunagana rero umutekano ni wose mu gihe FARDC yo irimo gupanga umugambi karundura wo kwisubiza uyu mujyi wa Bunagana haba mu nzira z'imirwano cyangwa se mu nzira z'ibiganiro bya politike. Amakuru yizewe arimo kudushikira muri aka gatondo ko kwigenekerezo rya 15 aremeza ko harimo kumvikana urusaku rw'inkoho mu gace ka Namugenga ndetse ko abasirikare ba FARDC bakomeje kurungika abamayimayi na FDLR bambaye impuzu z'igisirikare cya Congo ndetse bakaba barimo gukoresha intwaro z'igisirikare cya Congo. Ibi ngibi bikaba bikomeje kwerekana ukungene FARDC irimo gukorana n'inyeshyamba za FDLR ndetse n'abamayimayi mu kugira ngo FARDC irebe ko yabona agatege ko guhangana n'abarwanyi ba M23. Ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bagerageje gusubiza inyuma iki gitero cya FARDC, ni ukuvuga aba bamayimayi ndetse na FDLR barimo kurwanira FARDC. M23 yagerageje kubigiza inyuma nubwo imirwano yabaye yari imirwano itari ku rwego rukomeye cyane nk'imirwano yagiye iba mu minsi yashize, ariko urusaku rw'ibikoho rwarinze rugi.